ke leboge letsatsi le ya mamotlha pitso e kgolokgolo ya ba lebelele bot ge ba rebiditse mo moletlong wa mamotlha o mogolo bogologolo ba taba gore re tle re thatsile goreng ka mogola ba kile ba re tshepiša maloba wa goreng ba tlo replacea pipe ya rena ye e be e le gore e be re tshwenya kudu e be re tshwenya ka baka la goreng ka metha le matšatši re be re na le interruptions of water supply ka goreng pipe tsela tse goreng dipipe tse ke dipipe tsa kgale kudu so ba ba lepelele ba kile ba bona goreng gore setšhaba se kgone go se kry-a metsi ke ge re ka replacea pipe botlhokwa ba metsi re ka setule re botsietse fase ka mokana rena re a tseba goreng metsi ke bophelo le mmušo wa rena o eteletseng pele ke yena mopremia o a ratile gore a ka ba le rena mo maradisa motshwere o rile ke bontšhe goreng o sa ikemišeditše gore setšhaba sa bo rena se kry-e metsi program director this is not just an empty slogan for rhetoric purposes water is indeed life jwale ka masepala wa selete wa Capricorn district kudu le ba lepelele Nelpren water ditšhaba tša gabo rena di fitlhile mo staging se e le goreng our communities will no longer take excuses from us as to why they are not having provision consistent provision of water services so it is therefore our responsibility to ensure that we seriously take this responsibility very very seriously manifesto commitment ya le khotla le bushao o bontsha mo ka tabenja metsi le ke la tshila that ensuring that municipality work with top communities to maintain and develop water and sewer infrastructure and drastically reduce water leakages increase the number of boreholes and water tanks in our communities and we know and understand that water tankery is just a temporary solution while the government was still ensuring that we implement the action plan as outlined by the Lepelele Northern Water that of making sure that we provide a sustainable solution to the provision of water to the community of Capricorn District Municipality. Re tshwanetse gape re lokise our sewer spillages and broken pipes. Se sengwe se se dirang gore setšhaba sa rena se ka ba le metsi ke taba la bogodu le vandalism ya bana ba rena mo di-infrastructureng tša rena tša metsi. It is clear that most of these commitments are only or can only achieved through a healthy partnership between communities, Lepelele Northern Water, and our municipalities.
Water is a basic need. We've been crying that our people should get water. In fact, if you check, this project started on the 1st November 2019, and it has been completed on the 17th, 2021.